Ngena ngena kimi Jesu wami.
Ngena ngena kimi Jesu wami. Ngena ngena kimi Jesu wami. Puma puma kimi Satane. Uzosihlalela no Jesu wami.
Ngena ngena kimi Jesu wami.
Ngena ngena kimi Jesu wami. Ngena ngena kimi Jesu wami. Puma puma kimi Satane. Uzosihlalela no Jesu wami.
Ngena ngena kimi Jesu wami.
Ngena ngena kimi Jesu wami. Ngena ngena kimi Jesu wami. Puma puma kimi Satane. Uzosihlalela no Jesu wami.
Sengizohlala no Jesu, dalena, dalena no Jesu, dalena, dalena,
sihlale no Jesu wami.
Sengizohlala no Jesu, dalena, dalena no Jesu, dalena, dalena,
sihlale no Jesu wami.
Sengizohlala no
Jesu,
sengizohlala no
Jesu,
sengizohlala no
Jesu,
sihlale
no Jesu wami.
Sengizohlala no
Jesu,
sengizohlala no
Jesu,
sengizohlala no
Jesu, sihlale no Jesu wami.
Sengizohlala no Jesu, dalena, dalena no Jesu, dalena, dalena no Jesu, awo,
sihlale no Jesu wami.
Izulu indawo yabangcwele, izulu indawo
yabangcwele.
Izulu indawo
yabangcwele.
Izulu indawo
yabangcwele.
Awungeni zono kuleyo
yabangcwele.
Eyabakhethiwe
yabangcwele.
Izulu indawo
yabangcwele.
Awungeni zono khona
yabangcwele.
Izulu indawo yabangcwele. Awungeni zono khona
yabangcwele.
Eyabakhethiwe
yabangcwele.
Eyabakhethiwe
yabangcwele.
Izulu indawo yabangcwele. Izulu indawo
yabangcwele.
Awungeni zono kuleyo
yabangcwele.
Eyabakhethiwe
yabangcwele.
Izulu indawo
yabangcwele.
Awungeni zono khona
yabangcwele.
Eyabakhethiwe
yabangcwele.
Awungeni zono kuleyo
yabangcwele.
Izulu indawo
yabangcwele.
Awungeni zono kuleyo
yabangcwele.